Ukwela bakhona emakhaya ngibingelela okukhuluma ko Mthandazi Dlamini. Ngibingelela lapha eMozambique. Ngithi kini eMozambique kukhona imibuso enikhanyisele. Swaziland, South Africa wonke, UK, America, yonke amazwe la kufikeka khona iChannel kaMthandazi Dlamini. Ngithi kunukulu makabe nani. Bakwela bakhona emakhaya ningaphela amandla, ningagive up. Kusemhlabeni la, as long as aphila emhlabeni, usaphila kusemthunzweni lami, ungalilahli ithemba. Indlela ofuna ukuphila ngayo, wena mbukele khona ekhaya, zenzela. Ungawalahli amathemba. Beka amandla akho noma ke beka ithemba lakho kuNkulunkulu nakubekene abasekho emhlabeni. UNkulunkulu uyokukhanyisela nabakini abasekhaya bokukhanyisela mbukele khona ekhaya. Ngithandaza Dlamini ngithi bonke abantu abafuna ngibakhulekise, ngibathandazise. Wonke mhlaba wonke jele, ngibathumele ama-SMS. Ngithi bonke futhi nabantu abangabalandeli bami ngiyabathanda nabo futhi awathumele ama-SMS. Ngaba ukhonza kimi or ukhonza kimi, uma unenkinga nje, thule SMS mbukele khona ekhaya. Ngikhona iphithitif ebandleni lami ngimthandazi khona ezayona ngibukele khona ekhaya. Ngenzeka futhi ngisekudala ngibethe ngiphinde futhi ibandleni ibandla futhi-ke anginankinga noma abe ibandla esindisiwe lapha e-Witbank. Ngiyobe ngikhulekisa abantu emkhathini nemalanga ngibukele khona ekhaya. Uma ngabe amandla avumile, uNkulunkulu avumile, ngizongibona e-Witbank. Ngibukele khona ekhaya nalapha futhi edusenivile eSoweto eJozi ngiyabuya ngibukele khona ekhaya. Ngenzeka yona le nyanga lena iphela ngibe futhi sengikhona khona. Lungisa ngibukele khona ekhaya. Uzobona nobani Mthandazi Dlamini akhulume akhiphe izwi kuwe elithi phumelela. Ngiphuma izwi elithi phumelela kuwe liphuma Mthandazi Dlamini kuyenzeka imanga kuwe mbukele khona ekhaya. Mina angiyena uNkulunkulu kodwa ngithunywe sikabani sikaNkulunkulu. Mbukele khona ekhaya. Ngithanda kakhulu ukukhona ndemashaya Dlamini Mthandazi azokusiza kakhulu ubone mehluko empilweni yakho. Ithemba ungalilahli, ithemba alibulali. Mbukele khona ekhaya. Ngiyakukhulela njengamanje ukuthi phumelela, yiba nenhlanhla, zokho zihambe kahle obokufisile nofuna ukugweza. Ngathi kuyenzeka mbukele khona ekhaya njengamanje egameni likaJesu. La ubuhlungu khona icela ibambe khona njengamanje. Unenkinga khona ngaba ikhanda ngaba ngamehlo ngaba ukuthi ufuna umsebenzi mbambe CV noma kuthiwa ubuhlungu kuphi mbukele khona ekhaya. Yethemba bese uyakholelwa egameni likaJesu mongcwele. Na umbukele khona ekhaya Nkosi amakhosi. Ngiyamkhulekisa, ngithandazisa, ngicela inhlanhla mongcwele nempumelelo yokuphila phakathi. La kunzima khona mabe malume Nkosi amakhosi. Jehova mntana ngikusabeka mongcwele. Mbona amandla, mbona inhlanhla, mbona ukuphila egameni likaJesu. Makwenzeka into yakho Nkosi amakhosi yamanje kumbukele khona ekhaya. Kungenzeka intando yabantu, kungenzeka intando yabathakathi, kungenzeka intando yamademoni egameni likaJesu. Haleluya. Kumbukele khona ekhaya. Umuthi lo osebenza, usho usasebenza. Lokusebenzisa kunjalo nje ngaba amakhandla, ngaba impepho, ngaba yini, makusebenze kakhulu. God bless you.